anticipation. I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot. But the world don't sustain like that, no, as I finding myself or start a career. I could work for the poor, though I'm hungry for fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym so I don't get fat. I'll sleep more easy when the toxic pack. Who knows the answers? Who do you trust? I can't even separate love from love. Maybe I'll go back home and pay off my loans. Working 9 to 5, answering phones. Don't make me live on my Friday nights, drinking 8 pints and getting in fights.
But I'm da 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 da